nahuye nabagira neza baziye kumfasha bakashubiza hutko twati twatabagurika
ego mega basi ko bati mashasha nye bonje ko basi ko yani yatabagurika
basi ze ko yandi yatabagurika nke integezo muronke isizere neza ko nakuri ibimuga dukuye kubaho nkabandi
bakunzi ba GM foundation mutamanezerewe ara mubona anda ko la musiki koko nawe
safiri naelekea mbinguni mimi nitaondoka kazi yangu ikisha nitaondoka mimi
sibari ama rero cyo twabegera ya mutuganire twumve ayo bavuga mutama turakuramukije
yego maramutse neza cyane
muri muri hano mu rugo iwanyu
turamahoro mugandi impumyi namavi
eh
si nksingenda neza
muri impumyi kandi ntimbwira neza ariko uyu muvyeyi tura ari yohane yanyu mbega niwe umfasha wanyu
uyu muvyeyi ari yohane yanje niwe mufasha yanyisinze afasa mu by'ubuzima
agufasha mu by'ubuzima
yego
mu vyeyi turakuramukije
mwakeye
muri impore
namahoro
yego uyu uhunye ni wo mugenzi wanyu
uwo ni umufasa wanje
umufasha wanyu neza cyane yego turakuramukije ko none mutama
yego
muravuze yuko mwega muri bwo mbega mu mazikire ukiana gute mugendana ubwo bumuga
kuva muri 1996 niho nagize ingorane z'ubuhumyi
nikuvuga yuko mwavutse mukomeye mu nyuma rero mu buzima cyangwa muhura n'izo ngubane byagenze gute kugira ngo dusa wisange no usangane ubumuga
kugira ngo nisangane ubumuga nabwanduriye mu Mpimba kuko nafunze imyaka myinshi nsamvayo ndi mpumyi
wafunzwe imyaka myinshi mvayo uri mu
yego
neza cyane none mutama hano turi muhira iwawe kugira ngo ushobore kwiyunguruza bigenda gute
kugira ngo ushobore kwiyunguruza mfise akana kafasha mu kwiyunguruza kugira ngo nzenda gorora maguru yego
ufise
bora n'inkoni nishimikiza irafasha umwana kazi imbere nanze nkazi inyuma
umwana akaje imbere nawe ukaja inyuma nikuvuga umwana aje imbere nawe ukaje inyuma abangwa cyambugendagenda rero none mu butama hano turi mu hiwawe twasanze muhirume none wewe ufungura gute ni gute ufungura gute ubujyo bwo gufungura burakora kugira ngo buronke kandi uri mumye
ubujyo bwo gufungura ntibunyoroheha umufasha wanje imana yampaye agenda kugeresa igihe ari ronse bikadufasha naho nyine kwa shida iyo doze duke urumva bari mu buke nyine tuza muturaruko
yaronse doke mucamuraruko mbega mwavuze mu mutwa bande
je nitwa Girabike Isaka mwene ntibisemeye Daudi
Girabike Isaka mbega ugumuka kandi muko mvuga bw'umuhimye byo tubona ko muri mumye kare mutabona mu manya imyaka ingana gute
ndabumara imyaka myinshi kuva muri 1996
kuva muri 1996 bakunzi ba GM Foundation hano turi kwene umutama uyu mutama ngufite kure ngo muvyumva ntabona ngira ngo agende yiyunguruze umwana mu jimbere nabo bagafata inkoni bagabana kugenda ha mumvise yuko ubumuga yabwanduriye mu Mpimba yarafunzwe maze rero tashe yisanga nashobora kubona none mutama hano rero wagendewe na GM Foundation none wewe usaba iki abari ko bagukurikirana kugira ngo nawe uje kwibeshaho
icyo nipfuza kugira ngo mumfashe kuko inzu yarangurukiye ko ndabona igifasha n'agakoni mwabo nyine kari mbanzana hanze nuko nda mbaye huko ntunzwe n'Imana
utunzwe n'Imana ekome muvyeyi weho twumvise yuko ari utunze uyu mu uyu mushinga nawe wawe ndagatubaruke none muvyeyi wewe umushinga nawe wawe amaze guhura n'ibibazo wowe wavyakiriye gute
navyakiriye uko nyene kuko icyo uko Imana igize ntiwanka kandi nibyaranciye umutima ndababara ariko nabwo nababaye nagaragaza kuvyihanganira kugeza aho umwe azorenganira ndamutanze akazofoba neza nawe ntanze akazofa marume iteka ryiwe
ego none muvyeyi twumvise yuko ari wewe uza guca ingero mbega mu guca ingero kugira ngo afungure biyakorohera
kandi binyorohera
ego
aho ngenda nkateba canke nkabura ahandi naho ntaza usanga yasonze yamerewe nabi
mbega mu guca ingero uronka udufaranga tubona gute kugira ngo mushire gufungura mu rugo utwironka turagukwira
kugeza saa sita n'ibihumbi bitatu ariko urumva ibyo bihumbi bitatu ntacyo bimarira kuguna munsi ingezi uno munsi zirazinze
mbega nk'uko mubivuze iyo ngero muyica iminsi yose
iminsi yose canke rimwe
mundwi
katatu
bakunzi ba GM Foundation ko mwabyumvise muva yuko umuryango bayeho mu bibazo bidasanzwe nta wavutse ngo azamere kunoni ibazo duhora kunavyo ku isi hama rero bagafa basaba ubufasha none muvyeyi hano wagenewe na GM Foundation none wewe usaba iki abari ko bagukikana kuri GM Foundation
saba ko bomfasa
vuga baraba
saba ko bomfasa hanyuma bakandamira agakoni karambiriye ko singiri kansakarira ndipfuza kuba ahantu heza ariko bikananirana kubera uburyo buto none saba ngo bafase kandi kugira ngo natwe tubeho nk'abandi
bakunzi ba GM Foundation mwumvise uwo muryango cyo usaba gufashwa kugira ngo nawo ushobore kubaho nk'abandi uyu mutama niwe ari kwirukanga none murabona ko yahuye n'ibibazo byo buhumyi ubuhumyi yabugereye imyaka 2025 arashobora kubona na ibyo wowe ubona isi ayumva uko nawe agasaba yuko nawe mwumushyigikira mwumufasha muri ibi bihe arimo none mutama wewe none umaze kubona ibibazo by'umuhumyi waje kwa muganga
naragiye mu nyigabo kubera uburyo buto bidaburiyo mva niyonza no ndipimisa mubagira neza murabo bagira neza bambwira ngo amaso yanze yararengeranye ngo kandi ngo ngwaye umutima ngo shishobora ngo ntibashobora kungwirikirana
hama mwavuze yuko inzu yagurutse none imaze kuguruka mwe mwabigenze gute kugira ngo inzu yongere imere uko twayisanze
inzu kugira ngo imere neza imere uko mwayisanze nahuye n'abagira neza baziye kumfasha barakashe basubiriza aho twati twatabagurika
yego mega basize ko bati mashasha nye bongeye ko basize ko yaninye yatabagurika
basize ko yayandi yatabagurika
bakunzi ba GM Foundation nkuko muvyumvise uyu mutama byo kuri ntabona kandi abigenanye igiringo kinengo bavyumvise agasaba ubufasha bw'inzu mwumvise inzu abaye inzu imvura iguye ari yagiriza amazi amusanga mu nzu ama gasakanye ni kubona umwosho bora kumufasha kugira ngo nawe ashobore kubaho kuba nkuko mubayeho kubaho neza ayo muntu gufungura mwumvise yuko uyu muvyeyi hano ari umufasha wiwe ari we yamwitangira ari we amwirukira kugira ngo abashe gufungura hama rero muvyo naye tukatugusezera
yego
none naka ka jambo kanyuma wubwira aba kunzi ba GM Foundation
akajambo kanyuma no babwira ntanguye kubashimira kugira ngo munshikire kuko intambwe ni intambwe ya mbere kugira ngo mvugane na bamwebwe biranezereye cyane cyambere cyo murakoze kuko bituma bimba itsizere tsize no ku mutima nkamererwa neza ko nanze ndiho ufize
abandi ego bakunzi ba GF Foundation tubaye twabike banwe tubasaba tonga tubasaba yuko uyu mujyango nawo byukuri turazi ko muri abakristo turazi ko arukikana benshi ari abantu bamenye imana kandi abamenye imana barakundana abamenye imana bararamirana abamenye imana barondera imigisha kugira ngo ndondere imigisha rero fasha mugenzi wawe nawe kugira ngo imigisha y'imana ize ikubiyeko ego ya mutama uweje gwara kwa kagano uke na GM Foundation. Mbega uyumva gute uronsa kagano uke ka GM Foundation.
Ndanezerewe cyane imana mbere ibahezagire kumpa aka kagano uke. Ibahimigisha kugira ngo muronke intege zo muronke isizere neza ko nakuri ibimuga dukwiye kubaho nk'abandi.
Bakunzi ba GM Foundation mutama nezerewe ari mubona ari gakorora mu sozi koko nawe aronse ubufasha ubutwa bw'imitsi mike bumufasha kugira ngo nawe ashobore kubaho nk'uko namwe mubayeho none mutama mbega buryo basenga imana
yo ndasenga imana cyane iyo ndaba nsenga imana simba ndiho mbaza narapfuye kera ndetse nagize amahirwe n'umufasha wanje akunda imana cyane arasenga imana
nuko bakunzi ba GM Foundation nkuko bavyumvise umutaba akunda imana azenga imana kandi nayo yakoze bino agasaba byukuri nkuko abagira neza nkuko nawe mwakoze b'imana mushishikare mu yibuka aho muri hose imana ibahezagire uti bye.